Sani da ba ma ni ba ma ga re ma ga re sani.
Ga ma ba
follow my leading.